Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Bheki Cele utyelele kwa-W kwilokishi yaseMlazi eThekwini apho ukususela kwimpela-veki edluleleyo kuza kuthi kangoku ebutsheni baleveki kudutyulwe kwabulawa abantu abangaphezulu kweshumi kwinto echazwa njengebhelempe phakathi kwamaqela eziyobisi kulengingqi. Ngoku siqhagamshelana nompondo zihlanjiwe wentatheli yethu KwaZulu-Natal uSimphiwe Makhanya ohamba nomphathiswa uCele eMlazi. Simma, sikwamkele kwiindaba zasemini, masiphose intambo kusixelele ngolu tyelelo likaMnumzana Cele apho eMlazi.
Lisa ngibingelele kuwena bese ngibingelele nakumbukeli wesindaba ku-SABC 1 ngalesi sikhathi. Ngisho ukuthi uza kuthina nje ngizosuka esithombeni ukuze ngicele uza kwethu uthulane ingcobo akutshengise njengamanje ukuthi kwenzakalani. Ungqongqoshe wamaphoyisa njengamanje ke ula esigcemini sakwa-W eMlazi nalapho khona ezohlangana nomunye yemndeni ethintekile ke kulezi gameko zakamuva zokudutshulwa kubulawe abantu lapha ekuleli lokishi laseMlazi. Kusukela ngesonto lesi umbukeli uzokhumbula ukuthi esigamukeni sibikiwe kulempela sonto esiqhamuka kuyona kudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha kanti ngolesibili ebusuku kuphinde kwadutshulwa kwabulawa ke abanye abahlanu kulesigceme sakwa-U. Iy'thombe ke esikutshengisa zona njengamanje iy'thombe zala kwenzeke khona lesigameko sesibili nalakhona ungqongqoshe wamaphoyisa ugeneral uBheki Cele ekhona njengamanje ekhulumisana ke namalungu omndeni ukuzozama ke ukwacacisela ukuthi ngakube ikuphi amaphoyisa njengamanje asekutholile ngalezi gameko nanokuthi iliphi igqathi amaphoyisa azolithatha ukuqinisekisa ukuthi abenzi balokhu bayajeziswa nokuthi-ke ingalo yomthetho ithatha-ke indlela yayo. Ngingakubalula-ke lisa ukuthi ungqongqoshe sike sakhulumisana naye washo ukuthi yebo uphenyo lwamaphoyisa njengamanje liveza khona ukuthi abanye balaba ababeyizisulu kulokudutshulwa kwamaphoyisa bebevele bethinteke igamekweni ezibucayi zobe lelesi. Omunye nje wabo kuthiwa ubevele egwetshwe iminyaka eyishumi nambili 12 years kepha-ke yabe isiyalengiswa okusho ukuthi ubevele ngaphandle kodwa kungafanele ukuba ungaphandle ngenxa yokuthi-ke ubethinteke emacaleni abucayi ekubalwa kuwo-ke okuphanga kanye nokutholakala-ke nesibhamu ney'nhlamvu okungekho emthethweni. Atheke ungqongqoshe amaphoyisa uMnumzana uBheki Cele kuyakhathaza kakhulu ukuthi kuze kufikelelwe kulesigaba nje sokuthi kwenzeka lesigameko kukhona umuntu ongaphandle kepha obegwetshwe iminyaka eyishumi nambili efanele ngabe usejele ngenxa yamacala abucayi abebhekene nawo. Njengamanje-ke lisa amaphoyisa athi akekho osaboshiwe ukulandela-ke lezi gameko zombili kepha alandela umkhondo oqinile ase ungqongqoshe amaphoyisa uthembisa ukuthi-ke akuzophela nje isikhathi esingakanani amaphoyisa eselwenzile-ke singathi-ke ukubopha kwabanye kwabasolakala ukuthi bayathinteka kulesi gameko. Amalungu omphakathi-ke lesi esikhulumisane nawo ikakhulukazi lapho esigcameni sakwa-U azokalise ukukhathazeka athi into ekhathaza kakhulu ileyo ukuthi asikho eduze isiteshi samaphoyisa kanti igameko zobelelesi zibikwa mihla namalanga amaphoyisa kungabi lula ukuthi afinyelele kuwona lo mphakathi ukuzozama ukuxazulula lezo y'nkinga. Enye-ke yenselelo-ke uMnumzana uBheki Cele ayivumile sikhulumisana naye wathi yebo kunenkinga yesiteshi samaphoyisa kuleya ndawo futhi-ke amaphoyisa azoqinisekisa ukuthi-ke iyalungiswa leyo nkinga ukuze ezokwazi phela ukuthi aphendule uma ngabe edingakala emphakathini ukuzonqanda isigebe isigameko zobelelesi. Lisa, ngibuyisele intambo kwena eGoli.
Mazenethole kumede leyo intatheli yethu KwaZulu-Natal uSimphiwe Makhanya isasaza ngqo ikwa-W eMlazi eThekwini malunga notyelelo lukamphathiswa Cele apho.